Sifuna ufumana impendulo ka-2 no-5 over 13 plus u-7 no-6 over 13. Indlela endithanda ukuyicinga ngayo kukuzohlula lezi mixed numbers. Ndithathe le i-whole number ndiyibeke ecaleni ne-fractions ndizenze ecaleni. Ithethe uba lo 2 no-5 over 13 ndizambhala njengo-2 plus u-5 over 13. Nalena enye i-mixed number ndizawuthi ngu-plus ngu-7 plus u-6 over 13. U-6 over 13. Into endiyenzileyo kukuphinda nje ndizibhale sendizohlula i-whole number ibe secaleni ne-fraction ibe secaleni. Ke ngoku ke ndizawuthatha ii-whole numbers ezi ndizi-ede zona ecaleni. Ndizawuthi 2 plus u-7. Xa sendizi-eda emva koko ndi-ede nee-fractions ezi. Ndizawuthi ke ngoku plus u-5 over 13 plus u-6 over 13. Xa sesiyenze kanje ke ngoku siyakwazi uku-eda i-whole numbers ezi. U-2 plus 7 ngu-9. I-fraction le yethu, ii-denominator zethu ziyafana. Izawuyenza ibe lula ke ngoku le nto. U-5 over 13 plus u-6 over 13 uzawuba ngu-11 over 13. Ngoba u-5 plus 6 ngu-11. So sizawuba no-9 plus u-11 over 13. Into efanayo leyo nokuthi ngu-9 no-11 over 13 sibe sigqibile.